kugama hari abantu bikoreye inosi mana kubera iki navutse kubera iki wemeye ndaza muri inosi y'amagogwa kuva nkiri muto nabayeho mu buzima bubi mana n'ubu ndacyari mu buzima bubi kubera iki twabana b'imfubyi twama dufatwa nabi mana ndabimisi yose nari ko ndajya mana ntiwogerageza ukamfasha sinajye mana nkaronka ba sinicyo kurya mbese nagukoreye iki ni kihe cyano bana nakoze muri ino si ya rurema
Mama, saizi ya papa, saizi ya mama, ndashonje, ijana chaka tumbura.
Wo, unga nukora shonje, na mauka virufisure kimuka wewe.
Fasha mama,
fasha
mama, mama.
Ibi ni tabi suma.
Ya mama, fasha mama.
Kichimbai.
Mama, fasha jana, mama ndashonje.
Damu fasha, jana, babu vtengo damurele.
Mama.
Mama,
wabano muhungu anganuko afisa maboko abiri n'amaguru abiri azara tembera mu barabara ngo namufashe.
Mama,
mama arafite ukora mu barabara.
Mama mfasha eso azogwezagira. Mama mfasha.
Hari ibyo kujya byinshi muhira. Ako tubimena reka tumuture tumutware tumugaburire basi.
Mutwara he? Uru rusuko ushaka uruza kutwiba twebye muhira.
Mama mfashe.
Ndamufashe iki jana tufise ndamufata.
Mama mfasha mama.
Besa wa musuma we.
Mama. Mutaba mukoze.
Kimbaye.
Mutaba mukora imana. Na mama fasha mama itara gitumbura mama mama fasha mama mukisagara abantu bamusigara umengo na mitima bafise yo
Rodiano
karibu
mama sentia
Sa.
Mahoro neza.
Amahoro.
Mahoro cyane.
Ego karibu.
Nimpore.
Nimpore.
Asha. Vrema kweri asha naenda kuzana igishasha kweri.
Igishasha?
Eh. Cyagiye wigeze kuvuga yuko umwana we wawe waruvuye mu modoka akacazimira. Umwana we wawe kumbe yatowe n'umumama umwe. Umwana wawe je namubonye.
Ni yafuye umwana wanje.
Uje mwana wawe ntiyigeze na gatoya.
Ntariho
yee kandi umwana wawe ntaba kiri ruguru ahubwo umwana wawe yaramanutse ari ni bujumbura ujya mwana wawe je banyiritse amafoto yiwe nacyenda mubona umwana wawe
ara none ko tatiyumuzana nga kandi uhazi na urumwana mubi
mama senti mama senti nje niruka magura dakura hasi kugira ndabikubwiruze kuraba umwana wawe nagize narika mama senti ahubwo nyege
genda tugende tugende urumva umvirisa ndabikusigurira hariho musaza wawe igihe tumanutse n'ibujumbura tururutse imodoka hajya tuvuye muri bisi nasanze namwibagiriye muri bisi ataratakara ndamubura yarafise imyaka ibiri
nyine uyu niwe yabonye
Mama,
Mama,
Mama Cynthia! Mama Cynthia! Mama Cynthia! Mama Cynthia! Mama Cynthia! Mama
Mama, you come to Mutora, Basuka Mutana, Muhiroka, if you see the Kujan even the says, if you come to Mutana.